samagen tigi yena masi aduna suma khole samagna sama khulje khumato yena masi aduna
suma khole samagna sama khulje khumato
manik yalla dufay gel sama sa yarale ko sak man la defar payla ak jojwa
Thank you.